So njengoba sikhuluma le ndaba le esikhulumayo yokuthi uNkulunkulu ukukhulume kimi ukuthi 2022 unyaka lo bokuthi ngizovuna angikwazi ukuvuna ngedwa nginabantu abanamathele kimi. So kushuthi uma ngabe ngivuna nalabo abanamathele kimi bazovuna noma ngabe abazange batshale ngalutho, abanye benakaze bakhale bakhalela ibandla, abanye bena bakaze basafarishe basafarishe libandla, abanye benu bebevela bekhonza bethi maliwa nje siyangena kamakhelwane ngoba maningi amabandla asePine Town. Abanye sebebheka ithi make wahluleka nje ubaba bandla wahluleka ukukhokhela le ndawo esikuyona vele siya kushubanibani la sikhona. Abanye vele njengoba sihleli nabavele sebesengaphakathi sebethi nje uma ngasaphume nje kuphuma umfundisi uDlovu noNonjabulo siyamlandela ngoba siyayibona lento kababa. Kodwa even those people they are going to reap. Ngoba inkinga yogcoba uma selisebenza lusebenzela ngisho isigebengu. Ugcobo sengisebenzela ngisho isigebengu sebandla siyibone siyibone si-survivor singathi survivor kanjani kanti it's because of an anointing. So 2022 if you believe lithi iBhayibheli liyabasebenzela abanjani abalikholwa. If you believe 2020 noma ngabe khona i-COVID noma ngabe khonani, but if you are under this anointing expect the good things. Expect a good. Noma ngabe uyazazi ukuthi uyaqhuka uyisigebengu ebandleni awunikela wenza ilutho, but ifavor kaThixo ephezu kwami izokukhava nje khona unjalo. Sekolamula izulu. Hallelujah. Let us go straight to the word of God. Siqhubeke nento eyayizolo. Besikhuluma ngani izolo? Besikhuluma ngenhliziyo kodwa besingakhulumi ngayo ukuthi sona sinamathele kona. Bengikhuluma ngani? Bengikhuluma ngeindlela zokubeka uNkulunkulu phambili. Ways to put God first in your life. Sase sifunda iBhayibheli elithi la kukhona khona inhliziyo yakho nengcebo yakho injani? Yeah. La khona khona ini? Nengcebo yakho injani? La khona khona ini? Hayi la khona khona umlomo wakho. Umlomo awukusi ndawo. Yazi lento uNkulunkulu uyihlanipile. Umlomo awukusi ndawo. Umlomo uyakwazi ukukubeka emhlanga kodwa ungayi. Umlomo uyakwazi ukwenza umpostoli umbe. Umlomo uyinkinga nje. Umlomo uyakwazi ukuziqamba igama elihle kodwa ungelona lo gama ungalulandeli. Ube unokuthula ngomlomo kodwa ungabe unokuthula ngenhliziyo. Uyazi kona abazali bethu amagama abaqamba ey'nganeni zethu basho baqamba ngani ngomlomo kodwa iy'ngane zingawalandeli lowo magama ngoba le nto abayiqambile isuke emlonyeni ayisukanga kuphi. La kukhona khona ingcebo yakho yila inhliziyo yakho injani. Kushuthi ngamanye amazwi into efana uyigadi inhliziyo ukuthi inhliziyo yami kuphi noma ugadi ingcebo yakho uthi kuphi. That's the only way to put God first in your life. Check your treasure. Checking the. Ubana ngafuna ukuceba bazalwane. Ubana ngafuna ukuceba. Ubana ngafuna ukuthi mina ngifuna ukuhlupheka. Akekho. So kushuthi ngamanye amazwi inhliziyo yethu ikuphi? Isengcebweni. Ingakho bazalwane. Ingakho uma ngabe ngimala ngithi ngidayisa ngamakhandlela noma ngamafutha, amafutha ebreakthrough ngabathenga nonke. Nginamanga bazalwane. Asikume manje kuthesa ngamafutha nje manje amafutha engcebo nonke ningawathenga ngoba wonke umuntu ufuna ini. Asilikhulume ngiqinise umuntu sengathi angifuni. Wonke umuntu ufuna ini ingcebo noma ngabeka amakhandlela la kodwa mangase kufakazwe ayetwa kulikhandlela ngithola imiliyoni ngalo ungababona ngisho befundisa bangawathenga amakhandlela ngoba bafuna ini. Ngushuthi ngamanye amazwi kufanele sigade ingcebo yethu uthi kuphi. Ingcebo is a problem. Ingakho uma ubeka mase ngimela ngithi mina manje wozani bazalwane ngizobe ngikhuluma ngokusindiswa few abangeze kodwa mangase ngithi uNkulunkulu bazalwane ungigcobele namhlanje uNkulunkulu namhlanje uzokwenza umangaliso empilweni yakho
kukhona into encane engiyiphethe nje ayinkulu ingaka nje 305 yobona nawo lawa make wafika nje ngawo wawafafazela phakathi kuwolethu wakho Kaba ngavela ukwazi ukusebenza ucatha amafutha uzowafafaza kuwolethi bese kuqhamuka imali. Wafuthe lapho kuwolethi nje lamafutha. Ngiyakutshela izo izel bese ngishuno yedwa afika hey ngathenga amafutha kababa umpostoli. Oh yazi lento bazalwana ake ngikhulume ngisengakaya ezweni. Yazi lento nayibona kodwa lezi zinto lezi ukuthi zisenza singafakazi ngoJesu. Ukuba bona abantu abafakaza angisho ukuthi ba wrong ngixole bafundisi bangibukelayo nencwezu zikaNkuluNkulu ngisho lokho kusenhlizweni nami ukubona abantu abafakaza ukuthi babefakaza ngale zinto akabi khona kuJesu ngoba umuntu ufika athi umuntu ngiyambonga uNkulunkulu mina ngafika nje lapha akusabe kusashona igama ngafika enkosweni kaBishop noma ngafika enkosweni kaMpostoli noma ngafika enkosweni kaMprofeti hayi inkosi yami ngafika enkosweni kabani I'm prophet. Ngafika enkosini ka bishop. Uma ngifika khona ngafika ngathenga nje amafutha. Wenze njani? Ngathenga amafutha. Yebazalwane, ngafika ngala mafutha ngawachela ekhaya, ngawachela ekhaya. Ngichela ini? Sengiwachelile bazana. Yey, izinto zami. Zaqaqeka zigaqwa yini basalwane amafutha kabani kabishop amafutha kaampostoli amafutha kaamprophet abesathi ngiyambonga hey ngiyawabonga amafutha kababa ngiyabonga amafutha kaamprophet ngiyabonga amafutha kaabishop angithi basalwane ukuphu uJesu lapha ubani obongwayo manje amafutha kabani Ubu Jesu manje. La fasini kona siyambonga uNkulunkulu. Akangeni ngisho ukungena, ngena yini? Ngoba amafutha asemendaweni kabani? Awukaniyazi le ndaba. USathane uma ngabe efuna ukushaya abantu replacer. Uvela asuse usathane abehlaniphile usathane uhlaniphe kakhulu ikanti iBhayibheli yilwani naye nijani nihlakaniphile uvele asuse igama lika Jesu abese faka igama lani lamafutha noma fake ini amanzi noma fake yini angayifaka uthotha abantu abasa abanye abakwazi ukuthandaza ngempela abantu abasenza izinto abakwazi ukuthandaza uzothandazelana ungathandazelwa namafutha awathi asikhulume Ungathanda sinamafutha uthandazelani ngoba uvela unankinga nje noma khona okuhamba phezulu kwenu uthandazelani ngoba unento uthandazelani ngoba ithemba lakho vele selikuphi bafundisi bami sikwenzi bazokuthandaza uzothandazelani ngoba nathi ithemba umthandazo wakho ukuphi yonke into yakho ikuphi la Ubabona kahle. Babona kahle. Konte khosha zavela wathi abanye bafaka ngisho la emabeleni. Ngishangene office angibaye ti start. Fast uyihlala. Bese yahlala. Kodwa lethi iBhayibheli babusisiwa abantu. Abathemba labo likuJehova. Hayi abathemba labo liseyintweni eyiphathekayo. Athi noma engene office angathembi lutho kodwa angene aguqe ngamadola abizo ngabonwayo. Ingakho phela uNkulunkulu ethi yazi uJesu hlambdaphile uthe akungabi khona asingabi namfanekiso wokusezulwini nokusemhlabeni. Kodwa sikabi nalutho futhi uJesu wahlakanipha wafa wavuka ngoba ukuba akavukanga sasoba neconfusion. Manje sikhonza into engabonakala engekho kodwa esiyikhonza ingekho ibe khona. Manje kutheni manje mase sofuna izinto ezibonakalayo ukuzokhonza into engekho ngento eyibonakalayo. Kunenkinga ekhona. Kune problem ekhona mase sofuna into eyibonakalayo.
sizokhonza into engabonwa, sikhonze ngezinto ezibonwa kuyaphambana. Kanti le ayibonwa, fanele sikhonze ngezinto ezingabonwa ukuze lezi ezingabonwa zizale ezibonakalayo, ibonakala. Ayiveli ibonakale ibe ibukade khona. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wayekhona umhlaba ungakabikho. Udide abapostoli abaningi, wadide oMathewu, wadide oMark, wadide oLuke bemchaza bembona as a king. But uma sekufika kuJohane, uJohane wakhuluma isimanga. Wathi uJohane, kodwa lo ulizwi lo. Wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Konke kwavela ngaye. Wehla wazokwakha phakathi kwabantu. Kwathiwa into ichazayo wena Johane ihlukile. Ngoba uJohane ubona izinto abantu abangaziboni. Ngamanye amazwi uJohane uthento engabonakali, wabona into ebonakalayo. Manje yini makholwa sinikezwe ithalente noma sinikezwe isiphiwo sokukhonza uNkulunkulu ongabonwayo? Sifuna ukumkhweza ngeinto eyibonwayo. Siphanjaniselwe isitha. Lo wethu simkhweze ngento enjani? Ifaith ukukholwa bazalana kubonakala. Makekho ngathi uthi ngiyakubona ukukholwa kwakho akubonakala. Kodwa ukukholwa kwakho lokho kungabonakali. Ukholwe yinto engabonakali. Le nto engabonakali. Mase kuhlangene nokukholwa kwakho nale nto engabonakali. Kube sekuyazaleka. Kuzaleka into ebonakalayo. Ngoba iqiniso limile ukuthi asikaze simbone uJesu. Kodwa sike simbone kwelikamoya ngenxa yokuthi ukukholwa kwethu kukwazi ukulanda izinto ezibhacile zizobonakala kithi. Ave sirobhile uSathane. Ave sirobhile uSathane. Hayi. Sirobhile uSathane. Angisho ukuthi bafethi ngiyakhrithisasa. Angigxeke umuntu bengifundisa nje ngidlula. Nami ngiphonsa angithi angiyakhumbula bazana angiyakhumbula ukuthi in the New Testament uMathewu wabanendlela nayo abona ngawo uJesu, noMark wabanendlela njani naye abona ngawo uJesu, noJohane wabanendlela naye abona ngayo bani. Nami ngindlela uMadlala ambona ngawo uJesu. Angisho laba ambona emafutheni, cha mina ngisengimkhiphile amafutha ngiwayeke namaRussian ukuthi nje asiyopheka amaRussian. Ayadingakala amafutha, ayashoda futhi ayabiza kule insuku. Mina anginami ngikhuluma okwami, nami ngikhulume yami ini? I-revelation. No, akuyona iphutha bazalwane. NoMathewu bene-revelation ngoJesu, uthena uMathewu. Uthe uJesu umbona as a king. Yingakho uma ebhala ngoJesu abhale ngobukhosi bakhe kaJuda, ngoba umportray as what? As a king. Kweza ubani? UMark. Na uMark wambona as what? As a servant of God. Yingakho beveza imisebenzi abeyenze ephilisa abantu. Kakhulu uMark ubumbona njengesisebenzi sikabani? SikaThixo. Kweza uLuka. ULuka wambona as a son of man. Yabona bambona ngendlela engafani nabantu. Kweza uJohane kuphela. Kodwa leya Johane iyangixaka. Leya Johane vele yabekwa yodwa. Yabekwa nje yodwa wena, wambone ulizwi. Nami ke bafowethu indlela engimbona ngayo. Mina le ngimkhonzayo sengifikela khona ngimkhiphe emafutheni. Cha, amsekho ngambeka ngaphandle. Ngamenza waba ngaphezulu kwamafutha. Okay. Yabo manje angisamfaki laphakathi. La, sengifikela khona ngimkhipha emafutheni. Ngimbeke uJesu, oh hallelujah. Nanga uJesu sengimkhiphe phakathi emafutheni. Ngambeka ngaphezulu kwamafutha. Amafutha aba ngaphansi kwakhe. Ngoba manje mebhaqe la useyinkinga. Safane sivula amafutha simkhiphe. Kanti befanele simkhiphe thina vele ngaphansi. Avele ngaphezulu kwani bazalwane? NjengoJohane omkhiphe ebukhosini wamveze ngaphezu kwenkosi. Oh hallelujah. NjengoJohane omkhiphe kuMark kade mbona as a servant wamveze ngaphezu kweservant. NjengoLuka emkhiphe mbona as a son of man wambeka ngaphezu kuba indodana yomuntu. Wambeka eGenesis chapter 1. Oh hallelujah. Asingarobhekini bantu bami. Inazena ngibuke inabodo namuka tete ngikhuluma niyaqala singarobhekini bazalwane singarothi. Yabona futhi le COVID irobhe kakhulu. Le COVID ibize kakhulu ebandleni, beyizokwenza ibandla didizele, beyizokwenza ibandla lingayi understand into eliyiyona.
Funda Tetronom. Funda Mtanam. Wana funda. 28. Verse 1.
Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho. Uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engiyala ngayo namuhla. UJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho. Zikufice uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho.
Zonke lezi zibusiso ziyakufica. Nangizwa bazalwane. Provided wenze njani? Ulalela izwi lakhe ubese uyalenza. Oh hallelujah. Praise the living God. Izwi likaNkulunkulu bazalwane akulona elokuthi sililalele singalenzi. Shuthi ngamanye amazwi, to put God first in your life. Yile ukuthi you must make sure ukuthi izwi likaNkulunkulu lumngani nawe. Niyazi basa, luyini? To put God first in your life, to make sure that God is number one in your life. Hayi ngoba ukhuluma kodwa ngenxa ukuthi izwi likaThixo liyini kimi, ngiyalizwa futhi ngiyalenza. Ngoba ngesikhathi ngilizwa ngilenza izwi likaNkulunkulu, zonke lezi zibusiso noma lezi zinto ziza kungifika. Inkinga la ikhona iba la ekulilaleleni izwi likaThixo. Ngiyangizwa bazalwane. Abazali manje basafuna ukulalela izwi likaThixo, bafuna ukunika izinto kuphela. Yingakho abazali mangi nasi isikhathi sokuthi abafundise. It's boring lento yokuthi bafundiswe ngezwi. Into abayidingile ukuthi mina ngijahe ukuthola lento engiyifunayo. Njahe ukuthola into enjani? Uma ubiza iconference ndizofundisa ngokuthi bathi oh hayi hayi hayi. Ngizobona kahle ngalesa sikhathi ngeke ngikwazi mina. Why? Because uzofundisa. Lento izombhora ngoba ukulilalela kuyabiza kukodwa. Oh hallelujah. Uyasho izinkathixo kubiza ukulilalela ungakalenzi. Ukulilalela nje kukodwa kunjani? Ukuze mase kufanele ulalele izikathixo ukuthi uba nento enjani eyifika enqondweni yakho. Manje ngikhuluma na uSatanzo omunye ubavezela iy'koleti, omunye ubavezela iy'nkinga bakuzona. Ulwa nani nokuthi ungalizwa nje izwi. Omnye ngamanje uthi kodwa Nkosi yami uyoqedana ubaba ngoba ngilambile. Omunye uthi kodwa Nkosi yami uyoqedana ubaba ke ngiyophumula, yazi ngiyezwa ngikhathele, ngihleli nje sengikhathele. Yini indaba? Uyilalele ini? Awukhathali uma ubuka iTV? I-generation uyibuka uze uyiphinde ngakusasa, uze uyazi ukuthi sibani bani benzani enzani. Ukhozi ulilalela na 80 bani 10 million. 10 million olapha kulela khozi iwena osukulalela. Kodwa masithi ake sibheke abalaleli izwi kaNkulunkulu awukho ku 10 million wezwi likaThixo. Awukho, awubalwa ndawo. IBhayibheli uma ulilalela nokulilalela izwi lami. Lezi busise noma lezi zinto ziyakukufica. Number 1 zokhuluma ngento ezu 3 sekusele 2 bese ngiyavala. Number 1, you must understand one thing. Unkulunkulu kuzabe unumber 1 empilweni yakho ukuthi wenze njani bazalwane? Ukulalela izwi uvuke ekseni kunqabe nje ukuthi kushona ilanga ungalizwanga izwi likaThixo. Ngibhekeni bazalwane, kunqabe nje kushona ilanga unjani ungalizwanga izwi likaThixo. Ngiyangizwa bazalwane, kunqabe nje kushona ilanga nje wena ukushona ilanga nje wena uyabuya uzikhulumela nje futhi kubike nje bakulokhisa imusi ngane yami. Lo nje wona lo esikuona abantu akekho nonesikhathi sokuthi noma selala bheka izwi likaThixo. Kunqabe lokho uma ufuna lezi zibusiso zikulandele. Uma ufuna lezi zinto zezenjani? 2 bazalwana, angasawafunda amaverse. 2, spend time with God. Allocate time. Oh hallelujah. Ngiyangizwa bafundisi bami. Allocate time. You must have a specific time.
where you don't compromise. You know it is the time for me and my God. Sakhe singalimaza abanye abantu. Mina ngishatile angistudy isikhathi sami siyankulunkulu ngisifake enganeni ngisifake enkosikazi ngincamela ungalali ngi-allocate isikhathi sami nobani ngibonise belele bonke wonke umuntu la ekhaya uselele ngibe sengithi my time with my God. I don't want to disturb them because ngazi into eyodwa ukuthi God is number. I can't go to bed without spending my time with him. Create your time. Usuku nama hours amangapi? 24 hours. Allocate 1 hour. Ngankulu noma allocate 30 minutes. Engathi ngikhuluma indaba enje. Bafundisi bami, allocate noma 30 minutes ke. Zijwayeze allocate noma 50 qala ngo 15 minutes. Ngoba kushuthi wonke le 24 hours, shuthi 23 hours and a half we are dlala nje. At least start at 30 minutes. Noma ungazi ukuthi uzothini. Ake sikwenzeni basiqala u 2022. Akube nesikhathi mbofu osenzayo nje. Singaxabani nonkosikazi wakho, singaxabani. Kube sakho nje ukuthi noma ngabe ngikhathele kanje but the 15 minutes I am going to spend with my God. Noma ngabe ayikho into ozoyisho, noma ngabe ayikho usuthu nemali, kodwa mingafikele futhi ngiyabonga nje Nkosi, ngiyabonga ukuthi ngiyaphila. Yazi ngiyabonga ukuthi ngisindisiwe. Ngiyabonga baba ukuthi uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongcwele. Wena wedwa uphakeme kunazo zonke, usho lokho nje kuphela. Spend time, create time with God. We ask you if you create time with God, you what you are doing, Barcelona, when your voice is familiar to God. So that when you pray, izwi lakho ashesha lijwayele. Uyazi uNkulunkulu ngo 3 kunomuntu ozokhuluma. Umadlala ngo 3 ngiyamazi. Umadlala ngiyamazi isikhathi sakhe lezi sikhathi sakhe nami. Noma ngabe khona into ayenzayo uNkulunkulu uyazi ngalesikhathi ulalele ukuthi angiyamazi. Uzobubula ngalesikhathi, uzokuthi ngalesikhathi. Lonto yenza ukuthi noma ngabe ususenkingeni avela shesha uze umthandazo wakho because your voice is familiar to him. Manje uma uzombiza namhlanje ukade wagcina ukumbiza ngonyaka ophelile. Angiyekeke leyo. Spend time with bazalwane. Yeah, spend time. Njoba silana nje, we are spending time with our God. Ukujabula kwakho ukujabulisa inyama akuthi noma usujabule kodwa uthi hey kunesikhathi sikaNkulunkulu. Oh, hallelujah. Praise the living God. Two, bazalwane. I'm just going to quote. Three. Kujwayele momzalwane to read the scripture. Nyangizwe bazalwane. Bukani mina. Musani kubukana not. Bukani mina. Read the scripture. Noma ngafunda uJohn 14 verse 15. UNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Bani? UJohn bani? Ekhaya kababa kunezindlu eningi noma ungafunda wona ubese uyalala but kujwayele ukufunda izwi angabe umine ngiphethe izwi ngikhulume la ngikade wena uyolala nje mosonkinywa yinkinga nje uzolufonelana nami uzothola ngelanga ivoicemail uya phone baba madlalana nginkinyile kwesikade ngilibuke nami ngiyikhathalele vele ngithi ayishayi uma mdlovu kaze unkinywa yini akankinyeke yedwa nami ngiyikhathalela ngalona ngangifuna ekuthandaza neza bazalwane kangalolanga nami ngithenga ibambe i-private call wodwa ngiwabahambi nje lawa amanye ama-calls kanti ngoba wena awunaso isikhathi sokwenze njani sokuhlala ufunda izwi noThixo phela sefukelo isikhathi uyinceke ukuthi ayinamhlanje I need a rest. Le number le yabalalela ke ngiziba. Ziyokhala uthi yabheke hey. Uthe unanga uphele bengifonela ngo 1 ebusuku bodwa oh usekhingeni uthi hayi. Ngiyomphendula kusasa. Read the scripture bazalwane. That's the last one engifuna ukisho ke bangcwele bese siyathandaza. Sibe sesiyathandaza. Te 1. Ni 10. Ni 10 bazalwane. Lalela kujwayele ukuzwa lalela izwi likabani
ungalaleli ingane kwani ulaleli izwi kabani kaThixo ngathi ithi wenze njani spend time with God create time yes ku 24 hours tena noma 30 minutes nginike sinani angikhulumi ke enyangeni inyangeni nentsuku engapha esu 30 why you do not take one day for God nilindikose kubamezela baba madlala fasting and prayer Why you must allocate to sugar lot of 30 days? Yes, Bazar, and Kuluku, let me tell some Unkuluku and Funan and Abukuku, no 20 days, no 30 days back. Unkuluku and the principle. I can tell you if you can start now, Utinkosiam, Kulo 30 days, I sacrifice one day. Giso Tanda, Suez Junya, Sutonyagan Unuban, Uno 12 days. Ugwen says, Ugubent, Ubo to Kunkuluso Wesagan, Utik 30 days, one day, Wakonkos in Zotandas. Angukhathi nebandla angukhathi ne wakho nami wena unikeza u30 days nama I sacrifice is cut sap shoti ngonyaka uno 12 days ithide ngesikhathi uhlulo ukthide ngemali uhlulo ukthide ngesikhathi uma sacela uNkulunkulu uzokwenzela izinto ezinkulu Aw sama piano salukhisi manje sikhona nje. Sama piano. Ey nami ngiyawathanda khona ngiyithanda iphela kulezi zinto. Angiphela thing ne birthday. Dlalelwa wonke ingoma la manje khona nami ngiyithanda impela. Lastly bazalwane that is I'm not agone yokugcina but ngizoqhubeka. Enye. Ask God how Can I serve you, Lord? I'm going to use the English. It's in Bazaran. Go sing it in a server. Don't relax. 2020 is a woman on booze because I go in chain, good in, if you want to serve the ganjan. Yes, kona bathi abangena enkosweni bese niyasilahla isibusiso angimtshela. Nas ngoba konke bangena enkosweni bangena ethi hey mina ngikhoza ka baba madlala. Kosa nje kapa madlala nkosi yami. Yee! Wazi wafundisa umama madlala Jesu. Hey lwa mama uyafundisa. Angikhuluma ubaba wakho ngendlela afundisa ngayo. Uyafundisa lo baba. Uyafundisa lo baba nkosi yami Jesu. Futhi nje ngeza ukuthi ngezulwini uma ngabe ngikhoza. Kodwa ukwazi umbuzo uNkulunkulu uthi nkosi ngisendlini yakho. How to serve you Lord? No, ukunqoma mina nokunqoma unkosikazi wami akuachieve lutho ngalokho instead uyakhula spiritual ubonga umama nobaba but wena you remain mina ngiyaserva njengoba ngilana wena wenzani yambo shanda libo sai abayizwa yabo nje bangile I'm serving in the house of God I am serving in the house of God ngo one ebusuku ngiyathandaza empokothweni ngikhathi zonke ngivika yonkito I am serving my God wena what are you doing and you think God will bless you It's not enough for you to come and sit and relax and say, hey, siyabusiseka, thandeka. Uyolinda ubaba madlala lati bo MC. Awumbuzi uNkulunkulu ukuthi la HLC ngizoseva kanjani. Uma ngase nginibuze nonke befundisi la nonke ngikwani, utheni uNkulunkulu ngeHLT uthe uzoseva kanjani? Uzomthethi, hayi mina baba ngilinde wena. Kusho ukuthi uNkulunkulu mengakhulumi kumina. Ngaze ngakhuluma ngayikhuluma shothi uNkulunkulu mengasho lutho mama umbovu kumina kwenzekalani kuwena uzohlala nje ube spectator ube isibukeli nje ubukele wena bafika abantu baserve bathola izinto zabo bakhuphuka uzoze ugcina uthi kontenzeka lawo lapha ngathi akhambi kahle kanti inkinga abantu babamba itone when you enter in that door ask God Lord ngizokuseva kanjani yini eyenza ngibe la ake uzibuze uthi sibaningi amabandla khona ngishuka la ngisuka khona kodwa ngila kade khulula izinto ezimbi ngoba madlala kodwa ngihleli but angachieve lutho empilweni where did I go wrong
Baba, how can I serve you? Show me. Ngikuseve kanjani in your house. Nami ngifuna ukukhula njengabantu bonke. Nami ngifuna ukubona abantu bayishintsha imoto. Ngifuna ukubona nami ngenzeka into enkulu. Ngisho kuseva kanjani? UNkulunkulu uyasireward ngokuseva. Serving. God will reward you. Yini nenzo ukuthi bazalane kube nabantu abaphuma ebandleni bahambe. Kodwa uNkulunkulu ame nebandla. Uyazi ukuthi isibusiso sokuthi lo phambili uyaseva. Njoba ngilami I'm busy serving my God. Angitshenwe ngokuthi fanele zoshumela. Angitshenwe ngokuthi angiyothandazela ibandla. Angitshenwe ngokuthi angihambe ngiyofuna abantu abeza ebangitshelwe. Kodwa wena awukwazi ufika noyedwa umzane omrecruitile. What a season enkosweni but we are expecting God to bless you. Ungathi ngomhlaka wani ngamala eminyanga ngithi angene one by one. Ngihlalela kuphela ngithi uthena uNkulunkulu uzoseva ngani la endlini. Uma ungenawo ngithi ayihamba. Uzoseva ngani la endlini. Asho ngivithi nazi isihlalo sakho. Woza na uzoseva ngani asho. Ungenawo ngithi yabona kuhamba yocabanga uzoseva ngani. You can't, bazalwane, come in the house of God and relax. Akusikhona ebishi la. Akusikhona ebishi la uzofekhona uhlale urelax. Sizothi, yazi ngishiswa yini bazalwane. Yabona into engikhuluma is the key. Is the key to your prosperity. Mina yikho into enginayo. Mina bazalwane, God blesses me. And usazongibusisa. Already I am blessed. But I'm still expecting. Ngisho nje kancane lengisho nje. Ngithi ji class ngiyayifuna yona. Bengibuka nje izolo. Bengihlale nomaba vele bamba bonke into enzeke ekhaya izolo. Makoti badla basutha wahamba oyilalela. Amahle waswadla wahamba oyilalela. Uboy badla basutha bahamba oyilalela. Sasala nobani umina nomama. No nkosikazi no siya sahlale lounge. Yavela uNkulunkulu wayihlunga sahlala nomama wami. Ndisehleni umama waphuma uma unkosikazi wayekamerini la bethe kamerini wamlandela indodana wakhe usiya balele bonke ngathi okay isikhathi sendodana nomama bonda noma wakho ngahlala kwaze washayo 8 sihleni noma sibukelela thina besingcono ko besike endlini ke besike lounge la kukhona yonke uhlobo bona balimithekile idish iphela ngalo kanti kithi kuyazo uthi unkosikazi ngihleni nosiyala nginami ngihleni nomala. So inkinga yakhe ikuhlala nendodana yakho. Nami ngihleli noma wami la. Masihleli sibukela nje. Eyave yaqhamuka iG class. Yaqhamuka waqhamuka futhi inkosi yami AMG. I-drive umfana umncane. Eyi kathi inkosi yami. Eyi sewuyimina nje lo. Ngathi inkosi ngiyokuseva. Yazi ngiyokuseva inkosi. Ngoba le G class iseyinyaweni zakho. Uma ngiseva wena ngizoyithola. Ubuthi ngikhuluma ngani? Asikuyekeni ukuvutha bazana. Lento engikhuluma ngayo is the key. Is the key, is the principle. If you want God, umone to lift up your business, ubone uNkulunkulu ethi lift up ethi kuphakamisa emsebenzini wakho. Buza uNkulunkulu ukuthi ngizokuseva ngani endlini kaThixo. Ngiyamkhumbula Moses. Nomkhulu Moses ebona indodakazi ka Jethro yayinhle wenze njani? Ngithi iBhayibheli waseva esevela yini? Wa patata. Wena ukhona kodwa ayikho into oyisevela uNkulunkulu. Imsiyathi uyabalisa nje. Awunayo into othi ngo-2020 ngizosevela yona. Oh hallelujah. 2022 awunayo into othi jephele bani. Yebo 2022 ngizosevela ukuthi. Ngo-2022 nje wena uthi Nkosi yami sobona khona. Yasobona khona. Ulo nyaka usiphathelene. Hey, lalela qala manje. Uthi yabona ke Nkosi u-2022 lo. Uqale manje kuye. Abantu u-2022 uwina ku-December 2021. Mina sengiwinile u-22 manje ngo-December. Ngeke ngiyophaphama ngoJanuwari ngithi ngizowina ututu unyaka sewuphakathi ngoJanuwari. Nguwina kuDisemba manje. Sengiqalile inkosi kathi yabo nje mina inkosi njengoba ngikhuluma nje uDisemba manje. Inkosi into engizoyenza yinye. One uNkulunkulu wethu egameni likaJesu kulonyaka ngizokuseva inkosi endlini yakho. One sengiqalile mina appreciation kababa wami sengiyazi uma appreciation ngamalini 2022 hayi konke kuzoyicabanga ngoJanuwari already in my mind my spiritual father sengiyazi ngomseva ngamalini imalini engiyisa ku already sengiyalazi talente lami kuNkulunkulu kulonyaka 2020 ngingena ku 2020 sengiyazi sengena neithembiso engizithembisa uNkulunkulu angisayinyakaziswa yilutho kuzona sengiyazi ngo 2022 ngifunani. Did you ask God, how to serve you? What do you want from me? Job ungiletela ungiletheleni. Ngiyazi abantu abamthule manje nibheke phansi ngibona umamtola ubheke phansi ungathi uyacabanga ukuthi kodwa Jesu kancane angizanga. Lento oyikhuluma ngathi shoyishala umamtola uthi kancane baba angizanga njengayizolo izolo angizanga. Nanamhlanje incotha ngizanga lento ekhulunywa la. Uthi inkosi silahlekelwe ikhonke uthi uJesu akekho okaseva mina wangabuyela kumlahlekela yabona mase kisho njalo angidlali makubuza angithwala ica ihlalo ngiyithwala ngenamahloni ngoba ngiyazi I'm serving in the house of God and lokuthwala kwamihla yazi bazalwane ukuseva uvuke ngo-1 ebusukuzwe izolo ndivele ngangalala straight ngathi umeke ngalala la ngizohluleka ukuvuka. Mani ngafika abantu balele bayahonqa bonke bayahonqa ngathi Jesu ngavele ngathi ngaze vele ngabothi into ezongisiza nje angihambe ngiqoqa ubhini ngoba kade kudliwa kugcwele ngiqoqa ubhini ngifake emotweni ngiwulahle ebusuku ngo-11 around i-pointer ngafike ngalahle ubhini yazi ke ngihambe ebusuku nje ngabo half past ngabo quarter to 12 bengise-Anderson Park ngingaphandle sh ngaphandle kora 212 ngenzela ukuthi umthongo angangifici ngoba manje ngo-1 ngiyongena ucathi uNkulunkulu angibusise mase ngibusisa ubuso ethi ngiyathakatha kanti ngisevile kora 212 ngize ngahlangana namaphoyisa laba phezulu ngakothusi ngihamba khona ngithi mase ubheke uthusi uyahonqa manje akazi buka nje ngiyadlula ngakwakhe ngajika ngama nje ngabothi ke ngiphuma ungazi amaphara angakuphi ngeke ngiphume ngavula amawindi emoto nje ngabuka iground ngathi ngumsombuluko sobe sila suku ngisho nothandiweyo wamulela kazi ulele uyahonqa athi busuku sobe ngila ngaqede lapho ngihamba kaye embokodweni uJuna nje ngakutshena Juna sicene ukushetha nawe boke isikhathi sini bekuwo-2 bengingalela sengibuya embokothweni uNkulunkulu sengitshela ikhuluma ngama-6 pillars ngamshitshisa ngathi wena awulele wathi hayi bengithi ngisazama ukuthi ngiqubile le mpethe ngithi ngifuna ukuthomba ngithi yabona-ke wena ingani uNkulunkulu angakubiza ngoba unesikhathi sobusuku yabona ungalali ebusuku uNkulunkulu angakubiza ngoba shouthi unesikhathi noNkulunkulu ask God niyangizwa abantu abami niyangizwa futhi ake ku 2022 uthi inkosi yini engizokuseva ngayo akukuhle bazalwane sulesitapu niyibusiso